la société est du non 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 non.
Umwuga wo gukina amareresi mu Burundi uracahanzwe n'ingorane nyinshi harimo ikibazo cy'uburyo hamwe mbere n'ikibazo cy'amasoko ku mareresi abayamaze guhinyanyugwa byashikirijwe kuri uyu wa 2023 Nyakanga hari mu iyugurugwa icese gisabukuru Impact Film Festival yabereye mu nyubakwa ya Hotel Source du Nil.
Ino mu Burundi nishobora kubeshaho kubera nta marché dufise nta soko dufise do kudandaza amareresi ariko icyo novuga ciza dufise ino mu Burundi nuko guhinyanyura ireresi birazimbutse gusumbya mu bindi bihugu. Nuko uvuga uje ukayihinyanyura ino ukaba ufise nubwo bumenyi bwo ushobora kuja kuyidandaza mu kindi gihugu urunguka cyane.
Umwe mu basanzwe bahinyanyura amareresi twaganiriye avuga ko bikigoye ko abakora umwuga w'amareresi mu Burundi bashobora kubeshwaho nawo. Abimana Chansar umuyobozi w'ishirahamwe Impact ryatunganije iryo sabukuru avuga ko ugwaruka gwigishwa na Impact gukora amareresi barufasha kubahuza n'abaguzi boshobora kubagurira ayo mareresi yabo.
Twebwe ico dukora tubahuza n'abaguzi mbere kuva bikiri mu nyandiko kuko niho turonka uzoyigura tukaraba bakayaga maze n'uri karayandika ati mbega ireresi mwo yingurira imezuko naho rero baca baje muri cyaki yago cyo kumva bati oya uku kuni hera ndavya aho nzoyerekana cyane cyane abo dukunda kuronka nabo muri Afrique de l'Ouest muri za Mali Senegal n'ahandi na Burkina Faso bavuga bati oya uko kuni hera ino ntibo bikunda uri pre canke uriteguye guhindura ihere gucya muri ico gihe ubutwebwe ntituzidandaza ntitubabwira ngo nimuduhe tuzidandaze ariko tubahuza n'abazigura.
Abimana Chansar yizera ko inyuma y'imyaka ibiri canke itatu abakora umwuga wo gukina amareresi bazoshobora kufata nk'akazi maze bakabeshwaho nawo. Iryo sabukuru rigiye kubandanya gushika kwa 27 Nyakanga uyu mwaka. Mu bikorwa bizokogwa harimo kwerekana amareresi yahinyanyuwe n'abarundi mbere nabo mu bindi bihugu na cane cane ayajanye n'agateka kazi na muntu.